khona ekhaya phine futhi ngisize nabantu ngibahlolele nakwesinto futhi umbukelo okhona ekhaya sizokhuluma ngendaba yamaphupho. Kukhona iphupho lokuthi uphuphe ebusuku ulele, kukhona iphupho lokuthi ngifise ethi kusasa kwenzeke ukuthi ukuthi make in future iphupho ufuna lelo mbukelo okhona ekhaya. Ngokwesi sikhathi into eyiphupha ukupha into esuke yenzekile noma into esuke isakwenzeka. Njengoba ubona lapha ngakha umuzi wami njengamanje lorondo ngiwakha lapha kunesonto khona lami ebandleni lami ngakhumuza amacebo akhona bese bani sonto ngenzansi khaya kithi uvusile futhi umuzi wakhona. So umbukelo khona ekhaya uma ulele ebusuku abakini bakhala ukuthi asisakubona ekhaya funa uphuthume ekhaya. Uma uphuphe iy'nkomo zilwa zifuna ukuhlaba wena zakho usuke lililwa ngawe umbukelo khona ekhaya. Uma ungumuntu uphuphe ukhuleke nabantu ubathandazela inhlanhla leyo mbukelo khona ekhaya isithumi wafuna the same time. Kodwa umbukelo khona ekhaya kumele ukwazi akusiwo onke amaphupho la ukhulumako amayeso akhomba nje ukuthi uyaphila amaphupho asuke endlula. So-ke la ekhaya nje umthandazamini ngiyamsiza umuntu empilweni yakhe ukuba kuvuleke into zakhe kuvuleke inhlanhla kuvuleke ukukhanya ma uphuphile noma wangiphupha fika kumina mbukelo khona ekhaya. Kwesinye isikhathi kuba mhlawumbe umuntu washona athi ungaphanda kangenile ekhaya usuwaqinisile vese wafumene imngenise mhlawumbe lana bathwaleyo msebenti onawenda kusho ukuthi angawenzi kahle mbukelo khona ekhaya ngoba yonke into ifuna ihambe kahle. Ngibekisela abaye kathi mina uma usedlozini athi madlozi kuwe afudinga imbuzi kuthina hhayi umathiwa yini isibhutana nje okuncane njengoba ngigcile nesiko kuphelele nalo dlozi lenza the same thing empilweni yakho lithi kugcoka kancane nama ngisekugcoka kancane wabona nje ukuthi inhlahla unayo kuphelele ngokumoza into nenhliziyo enhle ekhulekile nedlozi mbukelo khona ekhaya dlozi enhliziyo enhle ekhulekile. Uma uthenga imbuzi ufahlele emadlozi thenga imbuzi lenhle imbuzi lenkulu imbuzi loyithandayo ungayikhiphe ecaleni. Uma wenzela uNkulunkulu ifeva naye uzozela ifeva ngoba uthi uNkulunkulu uma unahloni ngami namzona hloni nawe. Uma unemadlozi uma unalo idlozi lakho unemahloni yamadlozi esekhaya kini nemasekhaya ngamadlozi akho unemahloni ngawo nawe azoba nemadlozi udlozi nawo azoba nemahloni ngawe. Ungabi nemahloni ngento ekusizayo empilweni yakho. Umathola isigubu, umathola isithunywa, umathola idloti, umathola uthengisani ngempilo, izomangela nje imali empilweni yakho. Ukhona ukuthi uziphilise, uphile emndeni wakho mbukelo khona ekhaya. Ungabi nemahloni nento esizayo wena mbukelo khona ekhaya. Sukuma phansi, ungaphelwa kamandla. Ungayibukeleli futhi phansi mbukelo khona ekhaya ngoba la ngaphandle impilo inzima. Idinga uzame impilo uphande, kuthiwa ukuphanda. Ukwakhumuza uvusekhala kini kubekhona la kodwa okulungayo mhlawumbe ube nenkosikazi mhlawumbe ube nezimoto abayibhizinisi ngaba yikhaya abathola umsebenzi uphakama esikhundleni wena nje kubavele kwathuleka nje du mbukelo khona ekhaya basoba inzima le mpilo mbukelo khona ekhaya kokunye inzwa yithinti benzima asihambisene inkosi kubuzi la udinga thandazamini P3 thief eMpumalanga ungafika kumina fike sikugezise sikuhlolele sikufake emanzini ephomeni sikufake ezibeni noma uzogeza ngokwempilo udinga umsebenzi udinga ukuphumela impilo yakho mbukelo khona ekhaya inkosi kubuse mbukelo khona ekhaya. Sukuma sikhathi siyahamba ungaphelelwa ngemali kusengalunga namanje mbukelo khona ekhaya akusii late kusho udlule ziphi imali wadlula kuphi nakuphi mbukelo khona ekhaya. Awusindoda kahle uma ungenakhaya, awusindoda kahle uma ungazami, awusindoda kahle uma ungenamali. Noma thola umuntu okhophena yena uyakudla ngithi mina ngenamalanga uyawukhala kuthiwa njenje umntu nkosikazi vele indoda yodla ini ithukuthuzayo mbukelo khona ekhaya kumele izame nonkosikazi izamele abantu babayo izame impilo ithembe emhlabeni kube khona okuvulile kwakhaya futhi bathina abantu engikusizile kumbukelo khona ekhaya ezilongo nempilo yakho iyaphambili kulunga uthwele awukathwali uyaganga awugange nakwazi yonke kwenza komina kuyangiphisa impilo yaphambili abantu ngiyabahlonipha ngimuntu nami ngiyamazi umuntu inkosi yokusiza inkosi yokubusisa thandazamini P3 Mpumalanga ngiyabonga.